Hello.
What happened?
Hey, baby. Unjani? I'm sure about killing them. So, what type of thing is this car? Oh, man, I'm ho. At least I'm about to be a child. I wanna. Mangi child, I'm glad my langa. Oh, baby. Mangi since my father, now no mangi father please call out. I'll respond. I'll WhatsApp him. You see, kagashi ashi mangi in the game. Ah, you
bagashi baby, you see me?
Ngitsike baby mina ke kulamalanga ngibathe ngiyakushayela awufuni ukubambeka nami ngasemakholi wami nawe ubambile uyaphuthi ngibabathe ngisho ngicela ukuthi ungivakashele awufuni ukungivakashela mani kanti kuphi le nkinga
baby eyi ncese kancane shemi baby kunenkinga yenetwork ekhaya le mali ngicela ukuthi uboyifaka kamobile money yebo baby ngiyababaye
La pela I can't love you.